Baba. Benga funda kuyikhuluma yakhe indaba ngazi noma iphutha lakho kwaba ukuzama kodwa kumanje ngilizibengasazi nabantu engasikabenzani. Ungishiye sengubona umhlaba kodwa nje kufana kubhlungu ukuqala ngokubusa ugcina ngokuhlupheka. Lapha indlela zami zimnyama zonke ziyafiphala khanyisa baba kumnyama ngikhathele ukuhamba emathunzi namnyama. Okubhlungu mina nomdala ungifundisanga nokubamba umkhonto ngizobafundisa labafana abancane. Balilizele umama mangenza kahle. Bathi uye kufana impela noyise umfundi wangamshiya kuye nozinqozo. Baba. Abanye bafuna ngifane nawe.